1212, good morning everyone. Lolo Vandal, Luxury in the Culture of Hip Hop. All the way from the Eastern Cape. I just wanted to remind you, Indioba, today is the 22nd of January 2021 and we are on lockdown as a nation. So we have one of the greatest songs ever, Ethi Izwi Lethu, that I would love to remind each and every one of you of. Izwi Lethu by Lolo Vandal. If you want to watch the music video, you can just go on YouTube and search Lolo Vandal Izwi Lethu and watch the music video. We need to listen because we are now facing struggles that we never thought we will face. Please keep an ear and an eye on this. Sure. Let's go. The world is going crazy, ama Africa yabulalana. Instead of shaping societies, siyaqinezelana. Ulutsha lumamela abazali, abanye abazi kwanomdala ezikolweni. Botshelela ingqondo, akuthethiswa nto ngembali. Kuthetha ngobiko, iba ngathi uqamba amabali. Indoda eyayilwela isizwe ngezimvo zayo ezibukhali, eyayifuna umntu omnyama akhululeke emakhamandeleni. Ngenxa yobuntu nenyani bambulalela endleleni. Safa kancinci isizwe simnyama sithunseke engqondweni. Wangenelela uMadiba wanikela ngathi ezizweni. Kwakunyanzelekile ngoba kwafuneka sikhululekile. Ngabulabona kwakufuneka emehlwethu evulekile. Kodwa deep inside we knew ipotyakela ibhobhile. Ngoba kwakuzaliseka iziprofeto zikankosi uNtsikane. Kumkani yamaXhosa eyayifuna izizwe zimanyane. Indoda eyaboniswa ngabebala bengekafiki. Yathi baphethe iqhosha nomqulu umcela ningoyiki. Kodwa zenithatha umqulu unyeka iqhosha ningajiki. Wangenelela unongqawuse enyolukela ubutyeli. Wathengisela abantu bakuthi amaphupha kwantshabalala. Aqala ama-Afrika jikelana abhuqwana indlala. Usakhumbula bebana baba mdlala njani uShaka Zulu. Bacela umhlebo ungakezipho gqiba bathatha izulu. Gqiba basiphathela umthetho basirhintyela singajonganga. Bathi nansi freedom kodwa namhlanje asikhululekanga. Kokheli zethu zibhanxa sijongile azisikhathalelanga. Even nepalamente kule minyaka ihloniphekanga. Ngoba yi-circus na it's part of play entertainment. Omakhulu notamkhulu babhubhele ezibhedlela cause treatment. Andiyazi noba zaziwe South Africa i-politics. Khona ibalulekileyo eqoqwayo ngaphandle kwezigimmicks. Amaphepha wasinika inyani yera yasilahlekisa. Midiya yenza imali kodwa inyani iyayizimelisa. It's a tele-live vision le TV yandoyikisa. Ngoba zawudistribute ii-condoms ezi-primary schools. Bathi no sex before marriage kodwa ba-provide ii-tools ebantwaneni abancinci abangeka zinto nge-rules. Imfuzi iyagqithisela. Mamela ke xa ndixelela le ndlela iyenyukela. Uyazinceda ngonyamezela. Yes, abefundisi benza imali ngegama lenkosi. They don't leave the word. Basopa wehlelwa yingozi. Izangoma ziphezu kwemishini sidikiwe ngamaboboso. Kukunyanga i-competition. Oogqirha baxakile woza. Amapolisa azibone ngosomandla balapha emhlabeni. Ngelo xesha abahlali bayabulalana apha ekuhlaleni. Masipala ubamba imihlaba yaphela indawo emangcwabeni. Andifuna uthetha nge-traffics. Sibhokile zona ezindleleni. Noba kusekubanda sifuna imali yedrinki. Funeka unyobile i-graduates. Zivuka zigcakamela ilanga. Izidanga ziqwebile. Amaqaba ahlele eziofisini. Izipaji zabo zifumile. Amasela abanjwa namhlanje uve ngomso kuthiwa aphumile. Abantwana abancinci kwezi-social networks abaqonda uba bayarhosha. Bakhuphisana ngokwazi sex. Itrongo seyilikhaya labafikisayo. Badunyelwa kuthatha le nombolo ibabulalisayo. Izinto zinabantu bazo. Yonke into inexesha layo. Yes, follow my lead. Mninyani ndizawuza nayo. Zawunceda abalahlekayo nyange nabo abagulayo.